Murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Maramutse Jeffrey, turahera kuyavugwa muri Sudani. Ibisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byarakuye abakozi ba ambasade z'ibyo bihugu mu gihugu cya Sudani. Ibindi bihugu biriko biratwara abenegihugu bavyo mu bice bitandukanye mu gihe impande zihanganye zagwaniye ku mugwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Uko gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta hamwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces kumaze iminsi umunani. Abantu amajanane na mirongo ibiri baramaze kuhasiga ubuzima hamwe n'abandi amamiliyoni bugaraniwe mu mazu batagira icyo bifashisha mu kubaho kwa minsi yose. Mu gihe abantu bagerageza guhunga ako kaga k'intambara, ibihugu byatanguye kurungika indege no gukura abenegihugu babyo muri Khartoum. Bamwe mu banyamahanga baramaze kuvugwa ko bakomerekeye muri izo ntureka. Ubufaransa bwavuze ko indege yabwo yatwaye abantu hafi ijana barimwo intumwa zishyira mu rya Buraya nawo mu bindi bihugu, bakaba batwawe muri Djibouti. Ubudagi bwavuze ko indege yabwo nayo ya gisirikare yashitse i Khartoum kuraba bikurayo. Ubutaliyano buvuga ko bwatwaye abanyamahanga ejo ku munsi w'Imana. Ghana, Ubuhindi na Libya byo bivuga ko biriko birakora kugira bitahukane abenegihugu babyo. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko inteko zidasanzwe zazo zakoresheje za kajugujugu zikurayo abantu barenga ijana zibatwara mu kambi y'igisirikare ya Amerika iri muri Djibouti. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, Tedros Ghebreyesus, yavuze ko hari abantu benshi bafiriye mu mavuriro. Haruhande y'abashika amajanane na mirongo ibiri bamaze gupfa, OMS ivuga ko abandi ibihumbi bitatu n'amajana indwi bamaze gukomereka. Muri Afrika kandi ni muri Kenya, ibiziga 39 biramaze gutorwa kugeza ubu mu itongo ry'umupastori uwo yafashwe yagirizwa kubwira abamuyoboka biwe mu idini ryiwe kwisonzesha gushika bafuye. Umukuru w'igipolisi cyo muri komine ya Malindi aliwe John Kemboi yavuze ko hari ibindi bisa n'imva kuri iryo tongo ryo mu pastori yitwa Paul McKenzie zibwirizwa kwimbwa kugira zisakwe zirawe ko hari abantu bazihambwemo. Abamaze kumenyekana ko bafuye muri ubwo buryo bashika kuri 43 kuko abandi bane batowe mu ndwi iheze bafiriye kuri iryo sengero ryitwa Good News International Church. Igipolisi cyasabye sentare kucemerera kugumiza uwo Makenzi mu gihe amatohoza akibandanya. Umupastori yaramaze guhagarikwa inshuro zindi zibiri imbere yaho hamwe ni mu 2019 kandi ni mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka yarahagaritswe kandi no kurufugwa bandi bana. Igipolisi kivuga ko izo dosiye zose zigitohozwa ko mu butungane. Abanyepolitike bakorera muri ako karere basaba ubutungane kutamurekura kugira iyo ngendo yo guhenda abanyagihugu ntiyandukire utundi turere vyegeranye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Kenya, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ejo ku munsi w'Imana ko leta yiwe itangura ibiganiro n'umuhari w'abaroberi w'abaoromo muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Buzoba bubaye ubwa mbere leta Ethiopia itangaza ku mugaragaro ivyo biganiro hamwe n'uwo muhari witwa Oromo Liberation Army canke Ola mufunyafunyo umaze imyaka ugwanya leta. Umuvugizi w'uwo muhari Oda Tarbi ntiyashotse aboneka kugira agire icyo avuze kuri ibyo byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Umuhari Ola wiyonkoye kundi witwa Oromo Liberation Front umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wagarutse mu gihugu inyuma yaho Abiy Ahmed ashikiye ku butegetsi uharanira agateka k'ubwoko bw'aba Oromo kandi uvuga ko leta yabakumiriye umuhari Ola na leta bagirizanye ibitero bitari bike byakozwe mu ntara ya Oromia ya Ethiopia niyo ntari ifise abanyagihugu benshi kandi yafuyemo abasivile benshi muri ibyo bihe by'intambara Ethiopia yaciyemo.
Washington ijwi rya Amerika.
Mwevugo hanze y'umugabane wa Afrika iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko igihugu cy'u Burusiya kiriko kirarondera abo cyisa abagabo banyabo bo kwinjiza mu myimenyerezo ya gisirikare ngo bagware intambara ubwo Burusiya burimo n'igihugu cya Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza. Yemeza kandi ko Burusiya bwasohoye amatangazo hamwe n'ivyapa ku mabarabara ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare. Bwaremeye umushahara, bwarabemereye umushahara mu gihe bazokwiyandikisha. Gusa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza bwemeza ko igitigiri Uburusiya bukeneye cy'abantu bashika 400,000 binjira mu gisirikare gishobora kutazoboneka. Intambara hagati y'ibyo bihugu nayo iracabandanya. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko ibisasu 5 byo mu bwoko bwa misile byaguye mu gisagara cya Kharkiv mu buseruko bw'icyo gihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bisamburamwe mu mazu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 kuri Y3 radio yacu voa.com naho muradusanga naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Ku nshuro ya mbere inzego z'ubutegetsi mu Burundi zarayizemeje ko Alain Guillaume Bunyoni ari mu maboko yazo ko minsi iri imbere azisobanura ku byaregwa zitatangaje. Abahanga mu by'amategeko barabivugaho iki?
Ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi.
Metro je dene bashira hishize ni impuguke mu by'amategeko tubafitiye n'amakuru y'imikino mu Rwanda no mu Burundi ntimuje kure. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuhere mu Burundi aho umushinjacyaha mukuru wa Repubulika hejo ku cyumweru yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe muri icyo gihugu afunzwe n'inzego za polisi. Itangazo yasohoye bwana Sylvestre Nyandwi ntiyavuze ingingo ku yindi ibyaha Bunyoni akekwaho ariko yemeje ko bishingiye ku byavuye mu isakwa ryakozwe mu nzuze. Yemeza ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo ashinjwa kugira ngo minsi iri imbere azagezwe imbere y'ubutabera. Eloge Wilikaneza arakomeza.
Ni urwego rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushikiranganje wa mbere w'u Burundi yafashwe. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa Mungu Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu uwo mujenerali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari yinyegeje inyamuzi muri zone Mubone komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika aramenyesheje Abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga. Anyese Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yatwemereye ko iryo tangazo ari ry'ukuri. Ibyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira ngo azoce ashikirizwa umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika nawe aheze afata ingingo yisunze amategeko. Ni ku iryo tangazo rishimangira iryo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17/18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko bushyira ubuseruko. Mu itangazo ryiwe Sylvestre Nyandwi yasigura ko ku wa 17 igipolisi kimaze gusanga Alain Guillaume Bunyoni atari ku muhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ariho ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika zaciye risohora umutahe wo kumurondera. Mu ntara ya Rutana ijwi ry'Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi wa Rongero yasatwe ataki kintu na kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo emwe n'isanduku mutamenwa na kintu na kimwe carimwo niko amasoko yo mu gipolisi yabwirije ya Amerika kumutahe wasohowe n'umushikiriza manza kizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko ho bandi vo bya z'amafaranga binyegejwe mu nzu za General Bunyoni harabibaza ko ashobora kwagirizwa cyangwa akegekwa ko izaha birimo amatungo adasiguritse ukunyonora amatungo y'igihugu ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire ariko umwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata cyo kurwanya ibiturire atashimye ko umwidondoro w'ibuja habona amenyesha ko nabyo bishobora kuburwa baha igihe amashyirahamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategetsi babanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu barabyiyamirije amatungo ya Bunyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga cyangwa yakuwemo bizogorana cyane kuvuga icyo bisunze bavuga ko afite amatungo adasiguritse nikavuga abantu batari bake bazi arenga yome Bunyoni cyangwa abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo ubiriko biramuba ko muri kino kiringo ariko akitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonné bashirahishize akuri ibibazo byo Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza yabwirije ijwi rya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri inyuma yikurikiranwa rya Bunyoni
yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ibyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye nk'uyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango ariko nta muntu yo casya bwose ngo e mama ubusuma bugire gutunzwe gose Burundi bishobora kubamwo amayira abiri ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga nibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakaboko koko birimo iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora ariko ikintu cyose kigira intango reka abarundi babitega amaso
kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije ko ibihano arenga yome Bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kuja mu mabanga mu kwa 6/2020 icyo gihugu cya rutura cyamwatse uburenganzira bwo kuja ku butaka bwacu Amerika yikeka General Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije bihohotera agateka kazina muntu mu Burundi Amerika yamwankiye gusa kuja ku butaka bwayo ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushikiriza urukiko mpuzamakungu urwo arirwo rwose kugira rumuburanishe ni kumwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo by'ubutungane mpuzamakungu yabwiye ijwi rya Amerika itangazo ryo gushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujejwe wateka kazina muntu Huseni Dahash utangarije ko wagendeye General Bunyoni yahafungiwe gusa Sixte Vinyini Muraba umukuru wa Huseni Dahash yabwiye ijwi rya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo atubwira ko inshingano z'umushyikiriza manza kizigenza n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'umushyikiriza manza kizigenza yirinze kubavuga mugara masoko yuzuzanya y'ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gashoro k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicaro cy'igendereza ry'u Burundi nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu umukuru wa Seni Dehashi niwe yaroye imuhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya niko amasoko yacu yatubwiye nkuko hari abatari barigeze bashimishwa n'uko yakwa bamucungera umutekano n'ubu hari ibihangange muri Senda DFDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko Bunyoni yacuranguzwa harashobora kumwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri iyi dosiye niko amasoko yacu yongera ko kwa 2021 itariki General Bunyoni yafatiweko niho Colonel Mugipolisi Desire Uwamahoro atwara igisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yabyemereye ijwi rya Amerika yari ihagaritswe kuwa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni umushikiranganji ajejwe umutekano Martin Teresa yabwiye amesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku idosiye y'iyo ntwazangabo yo mu minwe mushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yirinda kugira ikindi kintu kinini ayivuga ko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo manda ya mezi atandatu yahawe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC muri iki gihugu yarangiye itariki 19 z'uku kwezi mu gihugu benshi batavuga hari umwe ku butumwa izi ngabo zari zarahawe Jimmy Shukran bakomera aratubwira ibindi kuri inkuru
amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Congo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta izi ngabo zoherejwe muri Congo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yasi zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza ko izi ngabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo. Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo ya 2023 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu ya 2023 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi EAC nayo ibirebera. Ku bwa Gentil Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze nicyo ngabo za EAC zaraje gukora. Turi yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora n'ibyahe kandi no mu karere ko batuyemo akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo tacho ndacho tubona ko bakoreye abaturage ako tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira tuye abaturage EAC yaraje kutumarira iki kuburana n'ubu ntacho turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo, inkabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23.
Kurundi ruhande harabasangiza ingabo zikuye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clement uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baranira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano, kuko hano hari abarundi. Impamvu twabishimaho gato nuko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare, ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe rwo abari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tubanye n'amayase tubidushimishije cyane kushoko twakabanye n'aba bateroriste n'amara ama parti rebellion.
Nyuma yo kumvikiza impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Badukezanga François wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Kwa mubaje uko wabona iki kibazo. Manda ya sirimo kurangira nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye, ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo agaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za yasetena mu burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za yase. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzira amahirwe kwebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri, ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya yase ya mbere. Hagati aho hanigwa makuru wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC, ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Aho muri Congo kandi ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu mpera z'icyumweru dusoza ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda. Vedaste Ngabo nibyo atubwira.
Nyuma yo wase namwe mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Lusenda mu rasirazuba bwa Congo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse nashaje ari muri site ya Gatunguru ya mbere, iya kabiri, iya gatatu ndetse na site ya Lusenda. Zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara, kuko umwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka w'2015 na 2017, amwe yarasenyutse andi nayo mashitingi aratobagurika, mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze.
Mfite umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze, inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbonaho njyamye uri hanze nokubwo imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana batatu yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mwaka w'2017 afite impungenge ko uburyo barara bavigwa bishobora guteza impanuka umuryango we.
Buri guye mu ijoro mpita ndara nicaye sisubira kuryama ubuhoho amaze iminsi ibiri no kugwarangira ngo ariremwo ndara nicaye mvoma amazi mena hanze mu ngomeza mpagaraye imvura na nisa hizo ushobora kungwa ko ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe mfise mu ngira.
Ilanzi Olivier n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura.
Byagaragaye ko byukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batagira aho bakika umusaya rusha bituma hasere na senere bavuga yuko bagiye gusubiramo amazu tuvuga yuko ibice 80% bigiye gukogwa bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikika umusaya rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko biboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kugwa ku masite na cyane cyane kumaza sinzikaye niyazobanza kwanza gushyirwa imbere kubashyikira abandi.
Nubwo hasere isezeranyiza impunzi ko igiye kuzubakira amazu zisanga yari ikwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka.
Nibyukuri ibyo twasaba hasi gasenere ni dufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabu ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba makungu cyanke bijya bihugu isanzwe isaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barifije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati.
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi serukira komisiyo y'igihugu gushinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri centre Eugene ndetse no mu centre d'accueil mu gihe ategerejwe yuko hasere itangira kubakiriza impunzi amazu. Inkambi ya Rusenda muri territoire ya Fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga 2026. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu makuru y'imikino duhera mu Rwanda. Ikipe ya Kiyovu Sport ni iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere muri iki gihugu mu gihe hasigaye imikino ine kuri buri kipe ngo ishampiyona irangire. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 24 wari warabaye ikirarane. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itandatu. Ikipe ya Marine FC yatsinze Rutsiro FC bitego 2-1 kuri Stade Umuganda i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC bitego 3-2 kuri Stade Huye Butare. Kuri Stade Golgota Nyagatare ikipe ya Sunrise yatsinze Tensel FC bitego 3-0. Kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo ikipe ya Police FC yatsinze APR FC bitego 2-1. Kiyovu Sport yatsinze Gorilla FC bitego 2-1 kuri Stade Muhanga. Iyi nsinzi ya Kiyovu Sport yatumye ikipe igarura icyizere cyo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona bishimangira amagambo umuyobozi wayo Juvenal Mvukehe yigeze gutangaza ubwo yavugaga ko azanyeganyeza umujyi wa Kigali.
Gutitiza umujyi byabayeho ni udushya twakoze muri recruitment haba abafana haba abakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abandi makipe muri rusange. Kiyovu Sport niyo kipe yagaragaye cyane ku isoko kandi igaragara ku mayere makomeye akenewe ni ukuvuga ngo hari amaoperasiyo yagiye korwa akomeye nitwe twabaga twayageze mu ruhare. Ntabwo twavugwaga n'abantu bari bananzi ariko bakumva ko hari umuntu wakoze operation twagiye turakita amazina akomeye amazina y'abastar.
Undi mukino wari uteganyijwe kwa gatandatu ni uwahuje ikipe ya Rwamagana City na Lyon Sport kuri Stade y'Ingoma. Uyu mukino wasubitswe utarangiye kubera imvura wimurirwa ku cyumweru. Icyo gihe aya makipe yombi yaranganyaga igitego 1-1. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu. Kuri Stade y'Ubugesera ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gasogi United igitego 1-1. Musanze FC inganya na AS Kigali ubusa ku busa kuri Stade Ubworoherane Musanze. Umukino wari wararanye hagati ya Rwamagana City na Lyon Sport warasubukuwe urangira Lyon Sport itsinze Rwamagana City ibitego 2-1. Kugeza ubu nyuma y'imikino 26 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite 56 ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite 53 iya gatatu ni Lyon Sport ifite 52 Police FC iza ku mwanya wa kane na 45 ikipe ya AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 43. Ya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 39. Mukura Victory Sport ifite 37 ikaba ari ya 7. Ku mwanya wa 8 turahasanga Etincelles FC na ifite amanota 37. Gorilla FC ifite 35 ikaba ari ya 9. Ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 38. Bugesera FC iza ari ya 11 n'amanota 29. Ikipe ya 12 ni Sunrise ifite 28. Rwamagana City ni ya 13 n'amanota 26. Ya 14 ni Marine FC n'amanota 25. Rutsiro FC ni ya 15 n'amanota 21. Ikipe ya 16 anayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda bitego 29. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Jean Claude Munyandinda makuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi twateguriwe na Desire Hatungimana.
Umugwi wa Tigers niwe mugwi umwe rudende wo muntara hagati warose uburenganzira bwo kwinjira ku ntambwe ya kabiri mu higanwa ry'u Burundi bwose muri basketball. Muri uwo mugwi babona ko byose bigishoboka kuko no kugera kuri iyo ntambwe nta gihamana cyabayemwo. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza uwo mugwi n'umwe mu bamenyereza babunyoye mu Burundi amenyesha mukamwemwe ntangere ico bakesha ico kibanza barimwo.
Kibikesha abarongoye umugwi Tigers kuri bana ko bashize mu nguvu nyinshi kurondera bakinyi bamwe batandukanye na kuri no kwitanga kugira ikipe kine bavuga ko muri rusange n'icyo tubikesha n'abakinyi kuja hamwe bakumva icyo bashaka n'intumbero.
Mu ndinganizo nshasha y'iganwa ry'u Burundi muri basketball uko imigwi irenze intambwe ibirekuriwe kongeramwo abakinyi kugira ikomeze. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko muri Tigers bagiye kwikomeza kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gutwara igikombe. Amenyesha ko bagiye kurondera abakinyi babiri b'abapivo.
Twaragerageje kushyana n'abarongoye umugwi bariko bari sana sana barabe ko tworaho abakinyi uko tubifuza n'aho abakinyi baba batoroshe kuronka. Yego umuntu ariko aragwanagwa uvyerekeye uburyo naho twarishaye turagana n'abarongoye umugwi bariko barashyiramo ingufu nyinshi barabe niba babyoroshe nyene ariko barashyiramo ingufu nyinshi cyane barabe ko abakinyi boneka kamba ko bisaba uburyo bisaba ko bahemba bagira iki n'ibindi n'undi duturusha dutandukanye bavuga ko muri rusange n'ibyo turiko turajamwe ariko nawo bakinyi dushobora kongeramo babiri batarenze babiri.
Iyindi migwi yarose uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa n'urunani Jimkana New Star Lemesha Lezipo Dinamo na Kern. Iyo migwi uko ari munani izohura hasigare ine nayo yongere ihure mu nkino za playoff kushika habonetse umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'u Burundi rirangire Umamuru yatsinze Interstar bitsindo bitanu ku busa yongera amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke wogaba ariko kuko Flambeau du Centre bagwanira icyo gikombe nawe nyene yaratsinze Magara Young Boys bitsindo 4-1. Umamuru isumbya muri kino gihe Flambeau du Centre inota rimwe. Izo nkino zine zisigaye nizo zizerekana uzotahukana igikombe cy'uno mwaka mu Burundi gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zababaye abambere iwabo. Mu zindi nkino zabaye Kayanza United yatsinze Olympic Star bitsindo 2 ku busa, Rukinzo itsinda Aigle Noir kimwe ku busa, Atletico New Oil yatsinze Bujumbura City bitsindo 3-2 na Burundi Sport Dynamic yatsinze Musongati 3-2 nyene. Vitaro yangarije na Top Junior ubusa ku bundi, Message Ngozi nayo inganya na Tigre Noir igitsindo kimwe ku kindi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo natwe yashoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Ndimwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.